talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shining away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. In a day or two, so needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take me on. I'll be gone in a day or two. Take on me. Da 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 da